samanya walelo okumisa mokonzi abungina lokunyoso yende omemasia afanyina loboko mobalia tata yende abengami mosantu 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 Yesu mosantu 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 Yesu usanganya walelo okumisa mokonzi abungina lokumuyoso yende omemasia afanyina loboko mobalia tata yende abengami mosantu
Santo,
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 Santo,